Imbabazi zawe mama vuta yawe ngukorere nanje icyo wampamagari ngukorere nanje icyo wampamagari nitwa Olivier niyo ngabire ndu muri jwa gospel music nashaka kubasaba abakunzi ba Isaac TV mwese mugende kuri channel yanje mukore subscribe j'aime na commenter munshigikire munshigikiye muzaba mushigikirwa c'Imana ndabakunda cyane God bless
you wanje shemeza umwami kanwa kanje muririmbire
bema
mama Joyce. Kumenga wataye umutwe na mayi.
Reka cyane ka papa Gloria ahubona na ataye umutwe. Mu mezi uku kwezi narifise urubanza kwa dote na mariage yakaga kuzine kandi. Aho rero mama na papa wiwe siho bazoba bari mu gihugu cha Canada. Bashaka kubikurikirana ikibiriraho kuva bitangure mpaka bihere. Aha nabuza aho mbaza naho bandangiye hose bo binkorera. Nsanze bizimbye cyane. Je nabuze ico fatani ico ndeke.
Yo, na makuru fisi.
Bimeze gute?
Neza na neza muntu mbere yo gusezera umwaka neza no kwifurizanya umwaka mushasha w'ibihumbi 2022. Isaac TV yatuzaniye ama service yose twari tunyotewe. Ufise dote, mariage, gutwikurura, ama anniversaire n'izindi manda zitandukanye. Ushaka ko bica ikibiriraho cyangwa ico twakwitwa live kuri YouTube na Facebook. Ushaka bica kuri page za Isaac TV cyangwa page zawe. Byose barabikora kubuhinga buhanitse kandi cyane kubiciro bitavuna. Na cyane cyane ko turiko turaheraheza umwaka w'ibihumbi 2021 bica byoroha kurusha.
Yeah. Aho rero urambariye none mpa adresse yaho hari nzoje kubarondera cyangwa ushobore kumpa nimero no batora
ime ikitabuze namazi mu mpange. Neza na neza ubakeneye Isaac TV itumbereye inyuma y'isoko yo mu Kinama ahantu kuri kope kuhashitse. Ucubona inyubako igeretse kabiri niho ibiro byabo biri. Urashobora no kubarondera kuri 62 78 56 37 ugacubahamagara bakagutunganiriza.
Asha urakoze reka nyaragase nje kubarondera narijya ko n'imisi irikiragenda.
Me
Isaac TV.